Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2029 munyonyo umwaka wa 2022. Ndabaramutse canke ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Kadira kundi mwese ba radio haguruka mukurikire amakuru twabateguriye. Ijwi muriko murumva ni rya Arine Munezero, utuma mvuga mukanyuva nawe ni Justin Manirakiza. Mu nkundire rero mbanze ndayahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Umuhari Hede Tabara urabenyesha ko hamwe barongoye ibigani Nairobi, Nairobi ni Rwanda muri Angola bifuza gushika ku nyishu y'ibibazo bihanze Burundi bategerezwa kudasuzugura amasezerano ya Arusha yari yashoboye kugarukana ituze mu Burundi. Ayo nayo akaba yarahonyanzwe mu mwaka wa 2015 mu kwemeza ikiringo cha gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu ntango z'ano makuru duca tubibashikiriza, mu ntara ya Bujumbura havugwa inzara yokora makari gata, abanyagihugu bakavuga ko batagifungura ngo hage na rijya benshi bafungura aruko babanje gusuma, nazo nyene ni murano makuru. Turabwira kandi amakenga arangwa mu banyagihugu bo muri komine Buraza intara ya Gitega biturutse ku banywanyi b'umugambwe SNL bafunzwe. Bakaba bafunzwe batagira dosiye kandi batanditswe no mu gitabo cy'abafungwa, bagatabaza umukuru w'igihugu kugira ico akoze kugira ngo barenganurwe. Mukanya ido nido ryano makuru.
Radio Haguruka, Haguruka Abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Tumaze iminsi turi mu isekeza ryo kugwanya abakabo, turabona yuko biriko biraza. Naraye mubonye aho mu kigega hamaze kwinjira amahera yababa imiliyari zitanu tuyaka abayanyonoye.
Nawuvuga imiliyari zitanu
kuri budget ya 2000 miliyari
evaluwe ni nosoko mu evalu
ni wo office miliyoni ugatuvuga yuko ufashe umuntu yari akwije bitari noti ya bitari
imiliyoni zibiri utakaje bitanu
wo tuzakumbira ngo wacuja ngo musuma ngo muri iru takore afite mbuga ni make cyane naracari make
naba evaluation
5 miliyari muri budget turongera 2000 miliyari ni nk'imiliyoni zibiri zifise ugacuva ngo hari umusuma ngo yarantwaye noti ya bitanu shango
ngo ndamucaki
abucaki urabye mara yibweho ni make cyane.
Ayo mahera gagarutse yava mu mifuko y'abanyonozi, tuzaca yubakisha izo nyubako rusangi ibintu bifise ico bisigura mu mitima y'abarundi kugira ngo bumve ko kirazira kunyonora itunga ry'igihugu.
Abahanywe ni bantu abahanywe ni bantu inzego ziriko zirabikurikirana ja ku mpanda ndivyabaye bavuze ngo hasubijwe miliyari zitanu mu kigega cyari sinze namari mu miliyari zitanu zasubijwe n'abandi. Aho nujya musuma ku isoko niyakubira cumbira ati subiza rero rubanda nufashe ivyo gitoke bacha mvuga ati subiza rubanda nyurugendo warundi none we ntazo wasubije
iki gihugu ja ibintu turimo bihari gihe nicara nkabura je mbari iyo logique
wivye muceri harya agashi none ahara basoma so turaga tuti wewe ko wivye subiza hanyuma birenganye biraheze
bayishije umva bikunda
intambwe iturere biracari kuvugwa gusume ngo ni tugira turinduke mgabo nta kintu kiraduha hejuru kigiye.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Nari meje kubabwira mu ncamake umuhari Hede Tabara wagize ico uvuga ku ngingo ziherutse gufatirwa imigwi igwanira mu gihugu kibanyi ca Congo mu nama yabereye i Rwanda muri Angola kuwa 2023 munyonyo umwaka wa 2022. Uwo muhari ubicishije mu itangazo wasohoye kuri wa 2029 munyonyo umwaka wa 2022 umenyesha ko nimba abarongoye ibiga niro by'Nairobi ni Rwanda muri Angola bifuza gushika ku nyishu y'ibibazo bihanze Burundi bategerezwa kudasuzugura amasezerano ya Arusha yari yashoboye kugarukana ituze mu Burundi. Ayo nayo akaba yarahonyanzwe mu kwemeza ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza. Ishirahamwe mpuzamakungu ONI y'ubumwe bwa Afrika CRGR hamwe n'iry'akarere ka Afrika y'ubuseruko bikwiye kubwiriza leta y'u Burundi ikemera ibiganiro by'ukuri kandi bihurikiyemwo bose byoshikana ku matora meza. Dondo Diemba z'umutima atubwire ibindi biri muri iryo tangazo ry'umuhari Hede Tabara.
Umuhari Rede Tabara uvuga ko wamenye ko muri iyo nama kuvyerekeye amahoro n'umutekano mu karere k'ubuseruko k'igihugu ca Republika iharanira demokarasi ya Kongo hapfunditswe kw'imigwi yose igwanira ku butaka bwa Kongo harimwo Rede Tabara itegerezwa vuba bwango gushira ibigwanisho hasi agaca hatangura igikorwa co gutahukana atakirinze gusabwa mu bihugu baturukamwo abagi ze iyo migwi hakurikijwe ivyapfundikiwe mu nama i Nairobi. Muri iryo tangazo umuhari Rede Tabara wasohoye uyu munsi, uwo muhari uributsa icatumye ufata ibigwanisho aho uvuga ko wabifashe kugira ukingira Abarundi baguma bagirirwa nabi n'igisoda co ku ruhande kitemewe n'amategeko kigizwe n'ugwaruka kwimbonera kure z'umugambwe SNDD F uwo muhari ukaba wafashe ibigwanisho inyuma yaho amakungu ananiriwe no gukingira Abarundi. Rede Tabara ivuga ko itazocika intege zo kwibutsa amakungu hamwe na karere kw'ingorane Uburundi burimwo ari za politike kuko zaturutse kwihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunywanisha Abarundi. Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umuhari Rede Tabara wibutsa ko nayo nyene iherutse kwemeza kw'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ko cari kinyuranye n'amategeko. Inyishu rero kuri iyo ngorane nigarukanwa ry'amasezerano ya Arusha by'umwihariko ivyitunganywa ry'amatora rusangi mu mwidegemvyo ahurikiyemwo bose kandi abera ku mugaragaro. Kubwa Rede Tabara ishirahamwe mpuzamakungu ONU iry'ubumwe bwa Afrika CRGL hamwe n'akarere bakwiye guhimiriza leta y'u Burundi ikemera ibiganiro by'ukuri bihurikiyemwo bose mu ntumbero yo gutegura ayo matora meza kugira ibiganiro bishoboke. Kubwa Rede Tabara ikibazo gisigaye nico kumenya ikibuze kuri ayo mashirahamwe yamariko avuga ibyo gushira imbere inzira za politike kuri bose hamwe no kudashira mu ngiro ibya gisirikare mu matati ya politike abangamiye umutekano wa karere. Rede Tabara ikaba yibukije kandi zimwe mu nzandiko zagiye zisohogwa inyuma y'amanama yavugiwemwo iby'umutekano canke amaraporo avuga ku buryo amahoro n'umutekano bikwiye gutsimbatazwa mu karere Uburundi buherereyemwo. Izo nzandiko andiko zikaba zishira imbere inzira ya politiki.
Dondo Diemba z'umutima urakoze kuri iyo nkuru hejeje kudushikiriza. Muri komine Nyanzarake intara ya Makamba havugwa ubukene bw'igitoro ku mastation abiri ari mu gisagara ca Nyanzarake hakaba hibonekeza imirongo y'amamodokari n'amapikipiki. Abagendesha ivyo byuma bakavuga ko atagikozwe ngo igitoro kiboneke nka mbere batagiye koroherwa mu buzima bwabo bwa misi yose. Bagasaba co kimwe n'abanyagihugu b'Inyanzarake umukuru w'igihugu hamwe n'umugange SNDD-FDD gutora umuti w'ikibazo bitoro atari uko ngo Barundi ntibazihanganira kwama mu bibazo baterwa n'intwaro ya SNDD-FDD. Inosa igira neza niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yamenyesheje Abarundi ko ikibazo cy'ibura cy'igitoro kitazosubira kuvugwa mu Burundi kuko yavyifatiye mu minwe mu gisagara ca Nyanzarake komine Nyanzarake intara ya Makamba araciye imisi yibonekeza ibura ry'igitoro ku mastasiyo abiri iyaho bita kwa Ngiripeshi n'iyaho bita kwivuka hanyoshirizwa ibitoro hakaba hibonekeza imirongo y'amamodoka n'amapikipiki arindiriye kuroshwa ibitoro. Igihe Radio Haguruka yaca kuri izo stasiyo ku mugoroba wo kuri uyo wa 28 munyonyo bene ivyo vyuma bakaba babwiye Radio Haguruka ko bapfa gutonda batanze ko kinahava kiboneka. aho banyonga ibyo byuma bakibaza nimba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarabahenze igihe yavuga ko ikibazo cy'igitoro agiye kucifatira mu minwe. Abo bagendesha ibyo byuma bafatiye kuri ubwo bukene bagasaba leta mbi ya CNDD-FDD kubabwiza ukuri ko byayinaniye nabo bamenye icyo bikorera. Umviriza umwe muri abo banyonga izo ngendeshwa ijugiwe twarihinduye none tugiye guti turatunze nyine ajya turarindiriye turabe n'ishatse ko tuzashikirwa ariko ntituzi ko bizokunda kukurabona na ukajya kuivoka ariko bagitanga hama mu mwanya tubona bukirahetse mukuru twe twasigaye turingana na kinishi kijye n'imodoka cyose gihereye kuri iyi miduga kuko imiduga myinshi n'amo donation ntiyaronse mbaro ni hatari anatwe turategereye ntituzi ko tuzoronka. Reka 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 ikibazo cy'amavuta ya Gaddafi cyabaye ndasi cyabaye ndasi twari twumvise umukuru w'igihugu avuga ngo agiye kubyifatira mu minwe mukabura urabona naho nyine byananiranye twasubiye muri bya bindi by'imirongo byatwishe dusaba ni uko turonke igitoro basume bakiduha kitsinze mugabo tukironke ubundi bwo twashe tuvuga ko bari kubura tubeshe cyane naho nimba byabananiye bivuge nyine byatunaniye hamwe n'igihugu twebwe tumenye ibyo twikorera.
Kindi abo banyonga izo ngendeshwa bavuga ngo nuko niyo igitoro kibonetse bose badashikirwa mbere bakibaza ko hoba hatangwa kike ikindi kikagurishwa ku bakidandaza kuri magendu ngo kuko kuri abo bakidandaza kuri magendu kitabura aho ilitiro bayigura hagati y'ibihumbi 10 na 12 bakavuga ko mu gihe ikibazo cy'ibitoro kitatorerwa inyishu nko mu bihe byaheze kubaho kwabo bashoferi bitoroshe
uzufisa mahera hama wakakikuima benshi wakati wakakikulina mwa kitonga ijoro hama wakakikuwa lini wazwa kukitanda za kumahera menshi nani wafuka kukwale wakitanda za zangu yangi uweza kukwadikura hii wakikura kura maasitashio njine iyo chanjio ni ijoro wakikuwa wana kano tishafukikula tuwe kizi njari ya lukutu kikula kipacho tukikula humbi chumi chumi lakini chumi na bibiri hajo gitumare wanukuli kumionga ujumo umusi habu zima ulimu igitoro kitongeye kuboneka mu bwa mbere nta buzima.
Abo banyonga ibyo byuma eka n'abanyagihugu bo muri komine Nyanzarake bagasaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umugambo CNDD-FDD asanzwe aturukamwo gukora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cy'ibitoro gitorerwe umuti kuko bimaze kugaragara ko habuze igitoro hacya haba iduka ry'ibiciro rikabije ku by'abanyagihugu bakenera ngo nimba naho batabishoboye botanga imihoho ku neza yabo kuko abarundi batazihanganira kwamira mu bibazo baterwa n'intwaro mbi y'umugambo CNDD-FDD.
Inosai gira neza urakenuye. Muntare ya Bujumbura inzara harangwa ni nyinshi. Mugihe benshi bafungura ari uko bagiye ku isoko gusuma bafatiye ku giciro cy'umuceri. Abanyagihugu baho bavuga ko umuryango urimwo abantu batandatu bisaba ko bakoresha ikiro n'igice cyangwa ibiro bibiri bidashoboka ko bafungura ngo bahage. N'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yemeza ko abanyagihugu bidoga cyane k'umuceri uzimbye. Kubwiwe abanyagihugu ngo nibareke kwidoga ahubwo bahaguruke bafata abasuma bari mu bategetsi ba CNDD-FDD bize amafaranga yari kubakwamwo urugomero rwa Kajeke rwari gutuma umwimbi w'umuceri wiyongera. Abanyagihugu nabo bati erega n'umukuru w'igihugu aho yatubwiye kari twebwe dutegerezwa kubakura ku ntebe bicayemwo guhanana hagati yabo ngo ntibishoboka. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni.
Muri kuno kwezi kwa munyonyi 2022 abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bifumbereje kubwa ikigo ikibugarije bitumwe n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa ngo riteye ubwoba. Nyarucari ngo nagishoboye gufungura umuceri w'amafaranga makeyi ubwo 3,600 ku kiro akagari k'ibigori kava hanze bita sembe ifu yako igugu 3,200 ikiro ibiharage bita kirundo 2,200 ikiro ikiragiwe cyocyo ngo ni ifi aho agahuzo gasigaye gakerekwa ku 2,000. Imiryango myinshi ngo isigaye ibura icyo ifungura igize Imana ikabifungura rimwe gusa ku munsi. Umubyeyi mutwaye aza tumusanze ku rugo iwe aratubwira uko abona ibintu bijanye no gufungura cyane cyane umuceri abanyagihugu basanzwe bavuga ko ariwo ugwira iyo bawutetse.
Nakurenga ha karena cukup marina nara ya cia kucing kira pintara irat sayang bece ciro sedikit kapsara tu se kita ngorawa makamara maza umuntu agenda ku isoko aronka ibikuye afaranga umuntu aba afite ifaranga ridukeye nk'ubu ikiro cy'umuceri wanakeye ibihumbi 3,600 numva yuko mfite abana batandatu bageze kurya cyo kimwe nticobahaza hari ibiro bibiri cyangwa ikiro n'igice narumva amafaranga ku munsi hari umuntu mu muryango yakoresha abana tubajyane kwesha inkoni ntihatare se kuri ino ntwaro ubuzima buratugoye
kuri iyo myidogo ku giciro cy'umuceri caduze cyane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba abanyagihugu kutabandanya bidoga akabahamagarira guhaguruka bakironderera abasuma batumye umwimbu w'umuceri ubura kubera kwiba amafaranga yari agenewe kubaka urugomero rwa Kajeke tumutega amatwi
abantu baragiye tujya twigirire baraje Kajeke kugira twimbure umuceri mwinshi mu kiyaya baca baragenda barayiba ayo mahera bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze bose bariko bidoga ngo umuceri urazimbye none mugomba none mukure hehe nimubwira bajya batwaje amahera uti garukana amahera ngaha twubake baraje kandi murabazi nk'ubu muga mukinumi mugaca mugagenda kwidoga umuceri urazimbye umuceri urazimbye none iyo kaje ikibaho uno munsi ntizadushara umuceri hanze
abanyagihugu bamaze kumva ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu bace bavuga bati erega aradukebuye abatwari bo muri CNDD-FDD umwe wese akora ibyo yishakiye ntawuhana uwundi ni twebwe dutegerezwa kubakura ku ntebe bicayemo
arakote na ninete na nsi mutoni muri iyo ntara nyene ya Bujumbura abanyagihugu wo muri zone Muyira komine Kanyosha bavoma amazi ahitwa ku Bugazi na Bangatere baridogera Regide zo hamwe n'intwaro ya CNDD-FDD kuba ariko barabanunuza mu kubarihisha amazi imbere yo kuvoma abo banyagihugu ntibatahura igituma batangishwa amafaranga y'amazi mu gihe bavomye ku mabombo rusangi ku bwabo ngo ikirajishi inga leta ya CNDD-FDD ngo sukorohereza umunyagihugu ngo ahubwo n'ukumucinyiza bagasaba kubakura ko uwo musaraba ngo nayo handi hoho leta izobifise umugambi wo kubicisha indwara zituruka ku isukurike inkuru na Abel Nzambimana
muri iyo zone ya Muyira abanyagihugu bo mu micungaroro ya Bangatere na Bugazi ahari amabombo rusange basanzwe bavoma bugarijwe n'ubukene bw'amazi ku mvo bavuga ko zitabavuyeko uko kubura amazi bavuga ko kwatewe n'imiryango imwe imwe yavoma ayo mazi kuri ayo mabombo rusange igaheza ikayashora mu gisagara cya Bujumbura icyatumye ishyirahamwe rijejwe iby'amazi n'umuyagankuba Regidezo rifata ingingo yo kugara ayo mazi kuri uyu wa gatandatu uheze igenekerezo rya 2025 munyonyo uno mwaka musitaneri wa komine Kanyosha umukuru wa zone Muyira umukuru w'umutumba banyumba 10 nimbonera kure hamwe n'ugejwe ubudandaji mishyirahamwe Regidezo barishikiye kuri ayo mabombo gushikiriza abanyagihugu ingingo yafashwe yo gushyiraho utumashini duharura amazi akoreshejwe bita konteri mu Gifaransa ikindi cyashikirijwe nuko umunyagihugu yemerewe kuvoma amazi kuri ayo mabombo rusange atanze amafaranga 50 ku mabido 10 y'amalitiro 20 imwe imwe abanyagihugu bavoma kuri ayo mabombo bagatangazwa n'ukuntu ujejwe ubudandaji mu ishyirahamwe Regidezo yababujije kuvuga ko ayo mazi bayavoma barishe amafaranga akabandanya avuga ko ayo mafaranga abanyagihugu basabwa kuriha ngo ni ukuborohereza ngo kuko Regidezo ifise ibice by'amafaranga isanzwe irihira umunyagihugu akamenyesha ko buri munyagihugu arihigwa amafaranga 25 yamara navuga ikiringo ayo mafaranga atangirwa ko hamwe n'abayahabwa mu gihe bisanzwe bizwi ko Regidezo ari ishyirahamwe rya leta abo banyagihugu bakabona kubwa ari ubusuma bubandanya gukogwa ku ruyeri ku rwenge ngo leta yari ikwiye kumenya ko ihari kubw'abanyagihugu itahari kubw'abategetsi gusa bironderera icyo bishirira mu mifuko yabo ngo leta nimba idafise umugambi wo kubica kisha indwara ziterwa n'isukurike ngo nibatabare ibakure ko uwo musaraba
Abel Nzambimana ndagushimiye dusabe mu buhinga bw'ibyuma batumirira mate duce tubandanya n'amakuru twabateguriye kuri radio Haguruka
bato batari gito turi urwaruka rw'u Burundi turi bato bazira kuba igito kwiyibagiza umubabaro w'igihugu intuntu y'abavyeyi bahekurwa buri munsi ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'u Burundi ntibahambe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'u Burundi bagende ryapfunditswe n'intwari, ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku Murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatubyaye, guhoza abavyeyi no guhumuriza Abarundi. Turi abana b'u Burundi, inkingi zitayiganyizwa n'umuyaga zigaca kure, babambone n'abanjana n'ibije, ba mahoro yanje azira amahoro ya bose, bibagira vuba amarushwa y'Abarundi. Igitutsi cyo kubura ico wiha n'ico uha umugenzi, kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda. Turi ubwoko bw'Abarundi buzirana n'abakaryanisha miryango, bama banyote w'amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Seruka Rukanze yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira, ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza Abarundi. Turi urwaruka rw'amarugazi rufise kumuzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamiza akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, maze neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza.
Hari abanywanyi b'umugambwe CNR bafunzwe muri komine Buraza mu ntara ya Gitega, bakaba bapfunzwe batagira dosiye kandi batanditswe no mu gitabo c'abafungwa, akaba arico kibateye amakenga. Bakaba batabaza umukuru w'igihugu kugira ico akoze kugira ngo barenganurwe, kuko batabona ico bariko barazira. Ibyo byose biruko mu gihe leta yoyo ibandanya kwidigadiga ko ata Murundi azosubira kurenganywa canke ngo ahohote gwe atacha zira. Abanyagihugu nabo bakaba bavuga ko mu Burundi igihe cyose hazoba hagitwara leta ya CNDD-FDD Abarundi bazokwama barenganywa kandi bahohoterwa. Ngo naho Abarundi ubwabo ho kuraba icyo bakora kugira ngo intwaro mbi ibaze kugakanu. Inkuru na Jeanette Kamikazi.
Guhohoterwa, gukubitwa, kunyuruzwa no gufungwa canke guhunga ni bimwe mu byirirwa birashikira abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Eka n'uwovuga ko ari byo bifungurwa bigaburirwa abatari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD iyo bayihenze. Muri kino gihe hakaba hari abanywanyi b'umugambwe CNR bavundiye mu gasho ka komine Buraza ataco bagirizwa, aho bafungiwe bakaba batabaza ko bafunzwe atamategeka rikije, bagasaba umuntu wese yoshobora kugira ico abafashije kubafasha kuko babona ko ubuzima bwabo bugeramiwe. Kurikira umwe muri bo akaba yabyiganiye mugenzi wacu igihe yaja kubagarukira ko
muri komine Buraza ari ingorane abanywanyi b'umugambwe CNR bafunzwe kuva ku munsi wa gatandatu ku mugoroba iryo nigereza rya 2026 ukwezi turimo ku 11 gushika n'uyu munsi wa kabiri kinekerezo rya 2029 ukwezi kwa 11 umwaka turimo, kugeza ubu ntibarumvirizwa kandi kugeza ubu ntibazi ikibafunze. Nta na kimwe bari ngaha mu gasho ka komine Buraza. Rero Musitanteri niwe yaje kubafata abasanze mu ngoro y'umugambwe CNR bariko baragira inama. Twige turasaba abafise ijuri rero yuko badutunganiriza bakatwumviriza. Tumaze gushika imbere y'inyamiramabi yaciye ahindura icyaha cyo kuvuga yuko twagize inama tubimenyesheje, aca avuga yuko hari abantu bidoze ko bibwe ibiraya yuko twaba turimo, aca ashikiza yuko kandi yadufashe kubera bariko baramutelefona bamubwira yuko turiko turategera abantu mabarabara tubinjiza mugambwe ku nguvu.
Kubwabo banyagihugu bagorewe mu gasho bazira ivyiyumviro vyabo, bamenyesha ko kuva bagifatwa ngo badafise na dosiye ibapfunze kandi ngo ntibigeze bandikwa no mu gitabo c'abapfungwa. Mu gihe Musitanteri yabapfunze yavuze ko agiye kuzana ivyemezo birimwo abantu bashobora kubagiriza, bakavuga ko rero mu gihe yoba yarabuze ivyo vyemezo ko yobarekura, hanyuma ubu butungane bugakurikirana uwo mustaneri kugira ngo asigure icyari cyatumye abafunga atakosa bakoze. Kongere dukurikire uwo munyagihugu yabitwiganiye.
Kandi kindi nacyo kuva kuri uwo munsi wa gatandatu nyine kushaka kuri isaha tupfunzwe tutagira dosiye, tupfunzwe kandi kuva ku munsi wa gatandatu gushika ejo ku munsi wa mbere. Opeji yatwanditse ejo ku munsi wa mbere, iyo minsi yose twari tumaze twari twanditse mu gitabo cy'abafungwa. Yasabye umwanya yuko yaza kurangira ibyemezo, mugabo yarajije kugeza ubu nta n'icyemezo na kimwe araronga. Turasaba yuko mu gihe biba yabuze abo batwagiriza yuko baturekura tukidegembya tukabandanya imirimo yacu, hanyuma umutegetsi nawe agakurikira n'ubutungane kuba ariwe ajejwe gutunganiza nyagihugu, kuba ariwe ajejwe gukingira agateka kazi na muntu akaba ariwe wa mbere agahungabanya.
Abanyagihugu nabo bumvise ibiriko birakorerwa abanywanyi b'umugambwe SNL bamenyesha ko gukorerwa mabi mu Burundi igihe cyose ngo hazoba hagitwara umugambwe CNDD-FDD ngo Abarundi bazokwama barenganywa kandi bahohoterwa, ngo kuko biri mu ngendo yamye iranga uwo mugambwe kuva bakiri mu ishyamba. Bakavuga ko ari aha Abarundi ho kuraba icyo bokora mu kuva hasi bakikura ku iyo ntwaro, ngo kuko ataciza na kimwe bakiyirindiriye ko.
Yanete kami kazi ndagushimiye. Abanyagihugu bahoze bahurikiye mu ishyirahamwe canke koperative CDA dufashe abakiriho barangwa n'imyidogo idasanzwe, inyuma yuko bibonekeye ko bibwe amafaranga yabo. Abo banyagihugu bakaba bamaze kwitura inzego zitandukanye ariko ntibatunganirizwe. Abo banyagihugu ntibatahura ukuntu batarahabwa utwabo mu gihe amafaranga yabo mu minsi ya mbere byavugwa ko yari mu minwe ya Leta, nkuko byari byemewe na Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano. Abo banyagihugu bagasaba gusubizwa utwabo kuko inzara irimo kubicira mu miryango. Abandi banyagihugu bo bakomeza gushimangira ko ayo mafaranga yoba yaribwe n'abategetsi ba CNDD-FDD. Byinshi kuri iyi nkuru tubiyagirwa na mugenzi wacu King Blaise Iranzi.
Haciye igihe indongozi ziya koperative CDA dufashe abakiriho ziri mu munyororo inyuma yo kwagirwa n'icaha cyo kwiba abanywanyi biyo CDA. Kuva icyo gihe abanywanyi ba CDA bagumye barira batakamba ko bosubizwa udufaranga twabo, ariko nta nyishu bigira baronka. Eka bakaba baragiye akatari gake ku biro biyo koperative biri kwibarabara gitiriwe ukwikukira biri muri zone Rohero muri ya Bujumbura, ariko aho hose bakaba bataha uko bagiye. Kuri no munsi kabiri rero niho abo banywanyi bose ba CDA basubira kuri parke ya Mukaza, ariko umushikiriza manza akaba asa n'uwabikuye kuko atanyishu itomoye yigeze abaha. Niho abo banywanyi baca bafata ingingo yo kuja ku biro by'umuhuza w'Abarundi. Abo banywanyi bagasaba gutunganirizwa nk'uko babicuyagiye igihe twabaha mikro. Amajwi yabo yahinduwe ku mvuzo z'umutekano wabo.
Twebwe abanyagihugu barenga 2000 twazindukiye kuri parike kuri uno munsi wa kabiri tugiye kwishyuza amakete twandikiye Pukiri mutoya na Pukiri mukuru, kuko tubona akigikije twarabandikiye basi kutwishyura. Tumaze kugenda kwa prokirere nta nyishu nziza yaduhaye iduhumuriza, atugira ngo niturindire ngo azoca ku misungu izo bikurikirana. Turamubaza ngo ryari yaduha umuco ukwitomoye. Rero bimaze kugenda gutyo twe twabonye tubonye parike yasi kudutunganiriza, kandi tumaze kuja muri Berbe batubwiye bati genda muri parike iyo dosiye yanyu iri aho iri muzo kwishyuriza. Twebwe rero abanyagihugu tumaze kwitura abaprokirere bose parike yaho dutunganiriza, twashyira dufata intumbero yo gusubira ku muhuza.
Abategetsi barabizi muri parike ikibazo cyacu barakizi, muri Berbe barakizi. Rero ubwo turiko turaririra nyakubahwa umukuru w'igihugu adufashe n'ukuri adutabare atwishurize kuko turagowe.
Abo banywanyi ba CDA gushika uno munsi ntibatahura ukuntu bataronswa amafaranga yabo mu gihe bizwi neza ko ayo mafaranga yose yafashwe na Leta, nk'uko byari byashikirijwe na Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji mu byo bujeje harimo umutekano. Hari ku igenekerezo rya gatandatu ndamukiza uwo mwaka 2022. Radio Haguruka twahisemo kugaruka ku gace gato ku byari byashikirijwe na Pierre Nkurikiye icyo gihe, aho yavuga ko amafaranga ashika umuriyaridi w'amarundi ariyo yafashwe.
Igipolisi cy'u Burundi cyarafashe abantu batatu babiri baba pastor n'undi atari mu pastor abo bantu bafashwe ni pastor Ndikumana Odas pastor Mpebera Vital hamwe na nuwo mufaso ni yitwa Bakira Anne Marie uwo wa mbere ariwe arongoye aserukira imbere y'amategeko ikoperative yitwa dufashe abakiriho bagirizwa kwiba abene gihugu babicishije mu ruyeri bati amafaranga uzanye inyuma y'ukwezi ucugaruka bagashaka guha inshuro agwijije inshuro zitatu aha rero turiko turavuga bari bamaze kwegeranya amafaranga atari make kuko ayo abako barakuritsohoza biboneye asanzwe ariho ubundi turiko turavuga ari ku makonte yabo angana no muri yari w'amafaranga y'amarundi kuko abo bayakasi bake kandi murumva ko nkaya yarageze ku muri yari ndivuga ariko araduka bamaze kwegeranya kaba menshi bamwe be nishira hamwe kuko no babafite kuburenganzira baca bayiba bagasha biruka ibyo biramaze kuba n'ubu igipolisi ngakirabaranya kwakira abantu bambuwe muri ubwo buryo
bafatiye kuri ivyo vyo vyashikirijwe na Pierre Nkurikiye ico gihe abandi barundi batandukanye twashoboye kuyaga bavuga ko atankeka ayo mafaranga ashobora kuba yaribwe n'abategetsi ba CNDD-FDD nkuko bama babikora kuko ngo ntibitahurise ukuntu abo banwanyi baguma bajuragizwa nkuko ivyo ngo nibiza bishimangira ivyaba bivugwa akatari gake ko intwaro ya CNDD-FDD igizwe n'ibisuma gusa.
Urakoze King Blaze Iranzi. Abanyagihugu bafite amatongo muri site ya Kizingwe Bihara muri zone Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura bazindutse kuri wa kabiri igenekerezo rya 2029 mu nyonyo umwaka w'2022 bugariza ubushikiranganji bw'inyubako basaba guhabwa impapuro z'amatongo yabo aho ni mu gihe haciye igihe kirekire abo banyagihugu bararishe amahera yo gutunganya iyo site ariko ntibahabwe izo mpapuro gushika ubu nta kindi abo banyagihugu basaba atari uko borenganurwa bagahabwa izo mpapuro naye abandi babona ko ubwo ari ubusuma bwateguwe n'abategetsi ba CNDD-FDD kugira ngo banunuze abo banyagihugu nk'uko bama babikoze. Inkuru narise Mukeshimana.
Imyaka 10 iraheze abanyagihugu barenga ibihumbi 4 bararishe amahera yabo yo gutunganya site ya Kizingwe Bihara iri muri zone Kanyosha niho kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2029 munyonyo uyu mwaka wa 2022 bazindutse biyegeranya baja kugariza ubushikiranganji bw'inyubako basaba ko bohabwa impapuro z'amatongo yabo kugira ngo ntibibwe narijya ko hari haheze igihe bararindiriye ko boyashikirizwa ku mugaragaro bagahebura muhugo ruhagarara rwazindutse ruba kuri uyu wa kabiri ubu ubushikiranganji bw'inyubako umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji akaba yaciye ahumuriza abanyagihugu mu kubabwira ko ikibazo cyabo ko kigiye kuva mu nzira mu kubamenyesha ko bagiye kucigira mu nama nshingamateka bamwe rero muri abo banyagihugu bari bugarije ubwo bushikiranganji bw'inyubako bobo bavuga ko ibyo babwiwe n'umushikiranganji ntayegayezwa ko atakizere bagifitiye ubwo bushikiranganji ngo kuko hamaze igihe hama hibonekeza abanyagihugu batari bake bariko baribwa amatongo na leta Burundi ngo ibyo nivyo nabo byatumye abanyagihugu bo mu Kizingwe bava mu gacerere kugira ngo bashire ahabona ikibazo cyabo nabo ngo nibaze bibwe amatongo yabo na leta y'u Burundi narijya ko iyo leta ataco igifise itinya abanyagihugu batari bake bazindukiye bugariza ubwo bushikiranganje bw'inyubako barasaba bashimitse umukuru w'igihugu cy'u Burundi Paris Tundayishimiye ko yova mu gacerere agahagurukira igisata cy'ubutungane kugira ngo iyo ngeso yo kwiba amatongo abanyagihugu ihagarare ngo atari uko hari igihe abanyagihugu buzoca bihereze amabarabara biyamiriza iyo leta ya CNDD-FDD yuzuyemo abasuma gusa abandi banyagihugu bobo ngo babona ko ico baciza ngo nuko leta ya CNDD-FDD yova ku butegetsi ngo kuko itanezwe ubuzima bw'abanyagihugu bato bato kandi bariko bitwa n'inzara batewe n'iyo leta nyene ya CNDD-FDD.
Arisa Mukeshimana nawe urakenuye amakuru yo kuri 1929 munyonyo umwaka w'2022 mwari mwateguriwe n'uruganda rwa radio haguruka ni hano tuyasozereye ari ne munezero nari kuri micro hamwe na Justin Manirakiza yari mu buhinga bw'ibyuma turabashimiye mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyumviriza tutibagiye na bagenzi bacu bakoze ibishoboka byose kugira ngo amakuru ashobore kuboneka tubaseze tubifuriza amahoro y'Imana
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka.